umhlaba akazokufa ungadleli phansi futhi sebenza ungakhathali uzovuka kathi kuba mnyama kakhulu mazokhanya bonke lobo nzima mfana kithi buzodlula iyo zimvula hleba nathi sovuna ekube mnandi ngathi akaze kwabheda singene egoli sidle imali yephepha nathi siyodumisa le bantu ongazaduma zonke lensizi impethu sizophela futhi sebenza ungakhathali uzovuka kathi kuba mnyama kakhulu mazokhanya bonke lobo nzima mfana kithi buzodlula iyo zimvula hleba nathi sovuna ekube mnandi ngathi akaze kwabheda singene egoli sidle imali yephepha Nathi siyodumisa le bantu ongazaduma Zonke lensizi impethu sizophela Eqinisela Hleva Ungalahli ithemba Konke kuzondlula lova Okazokufa Eqinisela Hleva Ungalahli ithemba Konke kuzondlula lova Okazokufa Zimvula hleba nathi sovuna ekube mnandi ngathi akaze kwabheda singene egoli sidle imali yephepha nathi siyodumisa le bantu ongazaduma zonke lensizi impethu sizophela futhi sebenza ungakhathali uzovuka kathi kuba mnyama kakhulu mazokhanya bonke lobo nzima mfana kithi buzodlula iyo zimvula hleba nathi sovuna ekube mnandi ngathi akaze kwabheda singene egoli sidle imali yephepha nathi siyodumisa le bantu ongazaduma zonke lensizi impethu sizophela Eqinisela Hleva Ungalahli ithemba Konke kuzondlula lova Okazokufa Eqinisela Hleva Ungalahli ithemba Konke kuzondlula lova Okazokufa